tua kuti kwa lapansi tambera kunjakuno kuli bungwe limene limatchedwa kuti Fox Sisters kamkundimva iwowa amagwirizananso pamodzi ndi bungwe limene limatchedwa kuti The Daughters of Nairo amenewa ndi amene adaiza majesuit ku dziko lapansi kuti apite mmachalichi akakokose azimayi autse chicha chikutchedwa Women's Ministry ku dziko lapansi pepani mundimve bwino pa chichewachi mundimve bwino pa chizunguchi akufuna kuti anthu amenewa ndi amene akwesa chisilamu ku dziko lapansi kwamavalidwe mwayiwala iwe kuti mkazi wa chisilamu amavala bwino masiku acha chosa chinkanjo mpaka kuno atazitchinga kumaso konse koma anazungulira nyamata amenewa ndi kupita pa India ndi kukausa chovala chimene chimatchedwa Indian wear lero mkazi wa chisilamu ali mchivalira chomwecho amene adavaliramo mkanjo omwewo koma pano ndi wothina ukumauona tupilaso mwachitooneka kuti uyo mpaka mmabere pa chagwira sindikudziwa kuti yani akakumva bwa chidagwa lero chidabwera ndi makalasi ku dziko lapansi kodi pink kodi yelo kodi green kodi white chanchotsa muchankabisa thupi chanchotsa ndi kumwira lusa kumuyika poda amenewa ndi amene akuwenjerera chipembezo kuti asiphunzisa posachedwa okondedwa mumva mautumikazi mayi tolikatasiya kusokesa mena kusokesa.